Iphindo umqeqeshwe chippa United uThabo September udalula ukuthi umdlalo omusha uAndile Jali uselithinde kanjani iqembu ngaphambi kokuqala kwemidlalo ebethwe Premiership ngoSeptemba. UJali ujoyine iChili Boys kuleli windi lokudayiselana ngabadlali bese hlala izinyanga eziyisithuphe ngenaqembu ngemuva kokuhlukana neMorocco Swallows maphakathi nesizini. Leli iqembu lakhe lesithupha ebholeni elikhokhelwayo njengoba edlalela amaTooks, Orlando Pirates, KV Ostend kanye neMamelodi Sundowns. USeptemba uthi ukufika kukaJali kunyusa umoya eqenjini futhi ukholwa ukuthi kuzobonakala ngomdlalo wabo uma sekuqale iligi ngoSeptemba. Kule midlalo yokulungiselela isizini usephakamisa inqwaba yabadlali, kusho uSeptemba. Uyeza ukuthi umoya uhlukile ngokwemizwa esikwatini, kukhona okushaya amanzi ngethemba ukuthi kuzovela uma siqala ngomhlaka 14 futhi lokho kungenxa yalokhu akulethile. USeptemba unokuzethemba ukuthi uJali oneminyaka engu-34 uzodlula abadlali abaningi abasebancane ngesizini ezayo. Ubuye wengeza ngokuthi abamlethelanga nje kuphela ngenxa yokudlala kodwa nezinto eziningi kakhulu eklabhini. Uyakwazi ukuzwa igalelo lakhe enkundleni nangaphandle uma ekhona uyamuzwa, ngakho yingakho simlethile eqenjini ukuze asize abadlali abasebancane. Uzodlala indima enkulu enkundleni uma ese-100% noma ngabe u-90 ngithemba ukuthi uzophatha iningi labadlali abasebancane kwiligi. Yilokho esikufunayo futhi u-Andile ungowase-Eastern Cape ukuthi umdlalo osezingeni lakhe azashiye ukudlala ibhola engakaze adlale i-Eastern Cape kungaba ubuwula ukuthi singabavumeli abantu bakulesi sifundazwe bajabulele ukumbona edlala phambi kwabalandeli bakubo. Nginomuzwa ukuthi kuningi azosinikeza khona, ngakho yingakho simlethile. Yizinto eziningi kakhulu, akufani nokuletha umdlalo osemncane bese sibheka lokho anakho ngokwamandla. Ngalesi sikhathi siyazi ukuthi unani u-Andile nokuthi ulethani eqembini. Sifuna nje asabalalise ulwazi lwakhe eqembini lonke ngaphandle nangaphakathi kwenkundla.